Falenio, imoso na chama no chingo dambo. Kuda Jos Commander, mago sinias mago utho shed rabur.
Sania molemus, omina wini a wodigi koli. A wotho kachoma wendo madira pogi di moso siepe. Dimoso woi malomu faleno piyo mawori chunge Kanyamu kagunyolo thuoni injini atosha musomu gari Osomu ticho bongo ya wajuluo akwa ukama Ye uchalgo piyo telo nga maongo uora toero jibe
Mboi ura semu Apo vipi
Na pakoi, gisoma diera gikitigiti Opiyo suma dimba ochako chunge nyakarapogi Uluonge Israel koa Uganda dhimedo paro Osomo garipek, injekta pampe misoma inya Gadiero mina magi, pongezi kwako esomo gari Osomo loso geche kagachicha nditi nefalen Opiyo la moniga o mino kik mwalimu bengwon
Steve Nyakwari Nyaronyi Imoso na Kena Dhola Manu Siepa Jackie Imoso na Polo Kech Kaine Sudan, South Sudan Juba Kanyo
Adira Tichine Olo Sogeche Machando Yawa Trela Nyakatinga Kambijo Fuso Tongeo Buwana Scania Begi Honda Isuzu Duto Gimasidis Bay Injekta pump geche faleno piyo tongeo loso Osip kolinso umaginges otieno ya pakigiti Otieno puchi bende ya wagi pakigiti jimalash
Andrew Warukochia Warchuma
Pia limoni, akwanya sae no meringima Achogo mama bende jauri aluoro heru wakuilu Oero koda yuoche agoni oriti tachogo siepe Imoso kinyo yugi la winya kwa kava sunge waya Okothe gado ere moriso kikuba chogi goda Atemo kakadhano falena weita kwa niwiri
Arosunyagi Jude Kwaro termos, ako niwe temo kamano Mama bermos, Mano Yuri Moriti Jackie Mose Kena Dhol Simon Omano Aseye
Alemoni gichunyate Alemoni falenero to medindalo wapako ifaleno wode chunge tijino kendo wapako ifaleno mino kinyinga mangwon opeyo ni jaera chunye leri pile gi kiteber omiyo pod aparo kitula kufanya takwayo ruoth lamo bere ngima wananego mbele wa more piny osiepna kwani Yesu ruoth ma jaera nomedi be achaka kwani Yesu ruoth osana jaloyo wisdom telo romo kodi okeujo kabuoch nochweigo omiyo paro lima sabicho nyango na fule tim pimo bere ngima chieng' upare godo nomina magi aluoro I opiyoyo aluoro I falen fundi gari ng'ama ng'won waneno ber falen amor waneno ber injinia samilimowa alemoni gi chunya te alemoni falen ruoth omedi ndalo kanyamu kago mwalo gweng' chifabili awajoluo jomwalo gweng' chifabili uparang'o dwaro kunde gweng'u karo paro nade opiyo ere ogikatemo mana bende kaka dhano na wachnue faleno ero mbese ng'ama pache ngima gi kitebe yawa majogeche ng'ama gache chando tine falen ujogeche ng'ama gache chando tune falen opiyo lonye geche mago duto te injinia loso injekta pump geche kata mare meli opiyoyo jenereta bende kata pawasu mago matindo ng'ama rieka duwa pachele upile nonywolego loso gigo duto dwaro somo malach aluoro I aluoro I opiyoyo aluoro I falen fundi gari ng'ama ng'won waneno ber falen amor waneno ber injinia samilimowa alemoni gi chunya te alemoni falen ruoth omedi ndalo onyando wuona wendo benda chogo kamano osiepi Mr. Mutobon benda chogi go wuoyi malong'o Andrew Odendo nyakwaro yalo mano busiepi Sister Judy ere lili achogo kanyano gi polen Sister Judy ere lili achogo kanyano gi polen Odhiambo polere majamagunga mano busiepi Ubondo tonikanye mwalimu telo majakano Ubondo tonikanye mwalimu telo majakano Aluro I opiyoyo Aluro I falen fundi gari ng'ama ng'won waneno ber falen amor waneno ber injinia samilimowa alemoni gi chunya te alemoni falen ruoth omedi ndalo
Dero. Buru godhiambo.
Ngoro ifalen fundi gari ngamangon Waneno ber falen amon Waneno ber ijini asami limon Alimoni gichunyate Alimoni falen ruto medindalo Onyando wona wendo vinda chogo kama nobusipi Mr. Mutobano vinda chogi go woi malongo Andrew Odendo nyakwaro yalo manobusipi Sister Judy ere lilia chogo kanya no gipolen Sister Judy ere lilia chogo kanya no gipolen Josephine bendo kinyone kanye nyiwa malongo Odhiambo polere majamagunga manobusipi Ubondo tonikanye mwalimu tela umajakano Ubondo tonikanye mwalimu tela umajakano Majos komanda Otoshedra buoru